know I got nothing else that I can withdraw. Ran out of blow. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you facing me, la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you facing me, la 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 la, la la la. Da 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 da